Chisomoke chokwanira kuti pulumutsa fe chikondi chosefuka chaombola ifetu anasia maloma Fai faya manyazi na pachikirwa pamtanda kuti tipulumuke chisomoke chokwanira kuti pulumutsa fe Chikondi chosefuka chaombola ifetu Nafera newotaika Nkalemchi anjanoke Anandi kulandi mwa Na pereka di polo Anasia malo mamba Na faim faya manyazi Na pachikirwa pamtanda Kutiti pulumuke Chokwanira kuti pulumutsa fe chikondi chosefuka chaombola ifetu iye anatundudzirwa Na kwazi dwantitimo Na tula moyo wake Kuombola ifetu Anasia malo mwamba Na faimfaya manyazi Na pachikirwa pamtanda kuti tipulumuke chisomoke chokwanira kuti pulumutsa fe chikondi chosefuka Chao,